sengisha busuku nasemini lokungithwandi isopho yabona sikhangeza sibaningi ngengithi gogo cela ungivulela amasango gogo kunini ngikhalela le mpilo sengisha busuku nasemini lokungithwandi isopho yabona sikhangeza sibaningi ngengithi gogo gogo hayi gogo gogo isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo ngithi gogo gogo isihlangene imikhonto ngithi gogo gogo ngithi gogo gogo isihlangene imikhonto sithi gogo gogo
Go.